Karibu sana Your Excellency.
Karibu sana. It's our visit to Bishop of Tanzania, Dar es Salaam.
Karibuni sana, niombe tuweke mikono yetu pamoja.